yako ije. Majira yote mazuri ya we Jehova mumbaji wangu,
nikupe jina gani kwani ila la kiheri ni upeke wangu.
Majira yote mazuri ya we Jehova mumbaji wangu,
nitazama kama kuni na jicho lako.
Usifiwe,
usifiwe. So that they may be blessed in Jesus' name. Shalom, shalom, shalom.